Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Thank you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, abalandeli sizwile ukuthi ukhona usisi okhona. So angazi mina ukuthi usisi kaMakhumalo lona because uMusa kuthando nesithembu wathi lo azomthatha owakaMakhumalo and wathi ufuna isibongo sakaMakhumalo singafi o washo into efana naleyo ngoba ke uMakhumalo siyazi kunesimo esithile wathi lo sisi ke uzoba khona ukuze isibongo sakaMakhumalo singafi kwaMseleku into efana naleyo usisi ke lo yena ye mhlambe ke uNkulunkulu uzobapha abantwana. Manje ke sigcine kuthando nesithembu Mangwabe noMayeni. UMayeni washo ekuqaleni ukuthi akayizwa le ndaba ya number 5 okunye futhi ubone ukuthi shuthi uMseleku akeneliseki ngoba bakhona bawu 5 nezingane ezikhona. Ikuphi lokho okunye kanti okufanelekile ngoba phela bakhona umndeni uyakhula futhi izingane nazo ngathi zizokhula kube khona abazukulu abaningi. uMseleku ke wathi iphupho lakhe ukuba nezingane ezu 20 nabazukulu abaningi mangaphosisi. Indaba ke ka number 5 wathi ke ngoba isimo saMakhumalo siyasaza ngisanda ukuchaza leyo ndaba. So kuzoba khona number 5 kwaphinde watshela noMacele ukuthi usekhona azwana naye wakaMakhumalo. So kukhona kusisi omuhle ke esimbonile noBaba uMseleku nje kunezithombe ezimbalwa ezivelayo. So abantu bacabanga ukuthi uye ke lo usisi uye lo Makhumalo esike sezwa ngayo. Mina ngizothi nje asibambi kanje sihlebe laphansi. Makubuya uthando nesithembu season 6 siyobona yini ukuthi ukhona number 5 noma akekho ngoba phela hayi indaba ka number 5 isuka le kude isukela la uMseleku bashiya khona ukuthi ke abacabangi ngoba u number 5 vele usendleleni. Wabhoka uMangwabe noMayeni noMacele wabhoka phambi kwaMayeni into vele ahleza yenza kodwa mabe seceleni ke athi vele uba wakhe uzomletha number 5. uMakhumalo wathi akanawo amazwi futhi akaboni ukuthi sikhona isidingo sokuthi aphawule la ngathi bamphuca amandla kulolu daba la number 5. Nami ke ngiyakutshela ukuthi le anginaso isiqiniseko kodwa ukhona usisi omuhle ovezwe noBaba uMseleku beshuthenda wonye. Baba uMseleku ke vela amehlakhe ke nje abona kahle. Awufuna ukuthi uchaze uqini cha ngisho ukuthi uBaba uMseleku kunamakhosikazi amahle nalo sisi futhi muhle kodwa ke asinaso isiqiniseko sokuthi unumber 5 ungabe ke sewuthi le ntombazane ithe unumber 5 nami nje ngidlulisa iphepha elidluliswa abantu ngathi nje siyahleba kancane singahlebi kakhulu. Uma ungayona ingxenye yale channel kulula khona le button ebomvu ethi subscribe ucindezela yona. Wena ke yakho uma sicindezeliwe ngiyabonga kakhulu. I appreciate you. Thank you. Bye bye.